Tiripano, Tiripano, Ishe Jesu, Taungana, Tauya, Kuzo, Kurumbiza.
Oh.
Yeah.